Iyo umuntu yambaye marori abashaka kugira gute kwikingira nimuvuge basho murabizi murayafise mwese ari mu medo wa hari hanya abashaka kugira iki kwikingira ndashaka kuvuga ngo ingene tubona ibintu tubibona bivanye n'ico twambaye ingene mbayeho iyo nambaye amarori ankingira iki ankingira izuba Yesu ashimwe cyane kuva tumaze kumumenya Yesu tukamwizera tukamwakira Yesu ameze nk'umwambaro turabiramwe ibintu iyo ndavye aya marori nkarabira hari ahantu cyane nkaraba mu gihe cy'izuba izuba ntiringira ko menace cyane ntiringira ko efe nk'iyabatamba aya marori kuri no saha ririko rirababaza kandi murarusha ko Joe ndorohewe mu maso yanje why kuko ico nambaye kiraho proteja hofrezi izuba ico nambaye kirahindura ingene ndiko ndabona ibintu ico nambaye kirameta aleze nico gituma Yesu tumwambaye nk'umwambaro nta mukristo akwiye kwiraba ngo yidefinise nk'uko abandi bantu bivuga ngo twebwe ngabarundi ngo twaragowe uyu munsi abari vaje barahari mwirirwa mwicaranye nabo mwirirwa musohokana nabo bamwe nabi wanyu mugatabuza amashango viva ngo yangiyo sa uzoyinsigira ngo ingene nayo tworonka ngaho ngaho nishinwa gusa mwana nishinwa gusa ukura byumva aba hari nabantu batinya kuzagira vacances mu Burundi kuko mugenda mwabambuye urabyumva kandi mugenda mwagize ndibazo byinshi muve ngo igicokira tungura gisiga akiva kuri ya Yehopo ikiratura gisiga urabyumva akimanuka isahura yisigira ibintu byo kuwayo ukaja kumuraba kare rimwe ugasanga turivuga kuko tutari kuko bavashanga uransigira kadorange gako turahwerenga turahwerenga bantu bimana muri abaprofete Paul yaravuze ngo nimwavuga muvuge nk'abavugishwa haleluya Nutashaka kuraba ubuzima bwawe ngo burabire mu mugambi w'Imana urabire mu cimviro c'Imana uzokwituka wimare kandi yanagusigira menshi kuko bagenda kure kandi badepansa menshi umviriza nyana nagusigira menshi akagusigira 50 50 ninganya na profesi wavuze ku buzima bwawe 50 ngo ngo twarapfuye ngo aya ngo ngo nitubivugira no hejuru ngo twahwereye ngo twagize gute wo wahwereye wambaye Nike wahwereye wambaye neza defano no kumurusha uravyumva mukituka abantu b'Imana reka ndakubwira ikintu kimwe ukwiye kuvea ukwiye kubera maso ukuraba ibintu nukunge nubona ibintu ego ntibibujije kuvuga ko hari ikibazo ushobora kuba ufise ariko reka gushikuza reka kuryosha cyane reka gushira mu buyi na magi reka kuvanga ubuyi na magi aho garukira ntituzi na hariho reka kubiryosha ntibikeneye kubiryosha umviriza reka ndakubwira ikintu kimwe ico jewe nemera ko ndico na situation yanje na condition y'ubuzima bwanje ndayirabira mu cimviro c'Imana haleluya ndayirabira mu cimviro c'Imana nico niyubaka ramo sishura guha possibility satani gukoresha karimi kanje kugira ngo jewe nivume kuko ni nivuma ninzaza kumvumura